ndonge ye kubaramutsa indago z'igipolisi zibwirizwa gukora atakurenganya abanyagihugu inyamiramabi nazo zigwanye bakaboko hamwe no gucungira neza ko amafaranga atangwa n'abanyagihugu ashika mu kigega ca leta. Ivyo vyavuzwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo umutekano. Hari mu nama uwo mutegetsi yagiranye n'abapolisi bakorera muri komisariya ya Bujumbura. Bamwe bumvise ivyashikirijwe n'uwo mushikiranganji bavuga ko iyo mvugo ari iyo guhuma amaso abarundi mu gihe ingeso yo guhohotera abanyagihugu hamwe no kurya ibiturire byabaye ndanse muri urwo rwego rw'igipolisi kandi ariwe arujejwe. Icyo baceza ni uko uwo mushikiranganji yobogozwa ngo kuko ataco amaze. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Gukorana neza n'abanyagihugu hamwe no kugwanya karenganyo ngo nibyo byotegerejwe kuranga bari mu rwego rw'igipolisi kugira bashobore kurangura neza akazi kabo ka minsi yose. Mu nama yo kuri uwa mbere umushikiranganji Martin Iteretse mu byajejwe harimwo umutekano yagiranye n'abapolisi bakorera muri komisariya ya Bujumbura yahamagariye abapolisi gukora atakurenganya abanyagihugu inyamiramabi nazo zigwanye bakaboko hamwe no gucungera neza k'amafaranga atangwa n'abanyagihugu washika mu kigega ca leta. Umushikiranganji Martin Iteretse akavuga ko mu kugwanya abagibiturire bategerezwa kwihera ko bonyene ubwabo. Umviriza uko bisigurwa n'umushikiranganji Martin Iteretse ku majwi dukesha Radio Bonesha FM. Umushikiranganji Martin Iteretse mu byajejwe harimwo umutekano avuga ko umwe wese abwirizwa gukora akazi kiwe yisunze akaranga mutima. Abajejwe kubahiza ishigwa mu ngiro ry'amategeko nabo babikore bakurikije uko ayo mategeko aba yasohotse. Bashikijwe n'uwo mushikiranganji bavuga ko iyo mvugo ariyo guhuma amaso abarundi mu gingeso yo guhohotera abanyagihugu hamwe no kurya ibiturire byabaye ndanse muri urwo rwego rw'igipolisi kandi ariwe arujejwe. Icyo baciza ni uko uwo mushikiranganji yobogozwa ngo kuko atacamaze.
Aline Munezero, ndagushimiye. Ukurenganya abantu bikorwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi kiri mu bintu abo bategetsi bategerezwa guhindura kugira Uburundi butere imbere. Byaraye bishikirijwe mu ndwi iheze na Patrick Diodone Nibizi mu gikorane mpuzamadini catunganijwe n'umugambwe Sarudete FDD kikaba cabereye igitega ku mugwa mukuru wa politiki. Bamwe mu banyagihugu bumvise ayo majambo bavuga ko abategetsi bakomoka mu mugambwe Sarudete FDD bamaze gukomanaza umutima batumva impanuro. Abo rero ngo ni ukubabogoza kuko ngo ataheza bashobora gushikana igihugu. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni.
Ibikorwa by'amaboko yacu twokwereka Imana mbega byo bibihe. ibikorwa imana yokwemera kubona nibimeze gute
ubu ni Patrice Diodone nibizi ariko abaza cyane cyane indongozi z'igihugu cy'u Burundi zituruka mu gambwe CNDD-FDD aho zari zitabiriye igikorwa cy'amasengesho igitega mu ndwi iheze umusaseridoti w'umukama bandanya abaza abo bategetsi nyene ibyo bakwiye guhindura kugira u Burundi butere imbere abategetsi basabwa kwinegura mu mutima baheze bace bugufi bafate bo nyene ingingo nshyashya zibashikana ku guhinduka na rijya benshi muri bo bariko biyubaka cyangwa biyubakira kubaka igihugu mu kubakira abanyagihugu
none ni ibiki dutegerezwa guhindura kugira ngo igihugu gitere imbere gusumba uravye neza ubibona reka tubisubiremo tubiyage mu kanywa babo twemere ko turwaye hamwe hamwe kumbure hari nabo babarembye ariko bakagumako ariko ushaka gukira indwara arayirata ibe nk'ibi byo gusenga ni kandi bihe byo kwikubita agashi rero muze twinegure mu gacerere k'umutima wacu twemange ko twabaye bantamagara twemere duce bugufi kumure dufata ingingo nshasha ni ntangamarara umuntu aheze ashika avuga ati ndifatiye ingingo kuko kumbure izo bo dufatira zotuvuna canke ntizidushikane aho twebwe twifuza gushika tuve mu majambo meza n'ibyifuzo dushike ku bikorwa bishikana ku ntumbero dufite benshi kumure tugendana tutari kumwe tukagira ngo turiko turubaka igihugu harimo abariko barubaka ibindi canke biyubaka canke biyubakira
akarenganyo rero kari mu byo uwo mupatiri asaba abategetsi guhindura abategetsi bishinga kurondera karenzo ariko gatuma barenganya abandi bene ibyo imana ngo ntishobora kubihezagira kuko ari ibikorwa bitari byeranda
ubwa gatanu na karenganyo mu mpande zitandukanye iyo umuntu aremerewe mu mutwe instabilite agahangayika akaguma yiruka arondera ibirenze aca kubiti n'amabuye agaheza akarenganya abantu kubera umuntu aba yironderera l'eternel insatisfait umuntu ntazigera kwiza natavuga ati reka mbeho uku nyene ndumva imana yarampezagiye umuntu akavuga ati mukama warampezagiye ndagushimiye mukama ibyo wangiriye ni byinshi ni byiza kuba honyine nkiri muzima jewe ndagushimiye umuntu akabona ati kuba mfise ibyo mfise mukama kuba wanshikanye ngaha je ndakengurutse uwo mutima ni utuma umuntu n'ibyo agiye gukora bindi abikora neza kandi imana iramuhezagira uko niko igihugu covayo abantu bashima bakenguruka maze bagaheza bagakora neza bagakorera neza bene wabo amategeko umuntu arayarenga agatekana mu gihe ashuronse ingene yahinyanyura ngo ntamufate abandi barayifashisha maze bakamenya ingene bayabamwo kugira ngo ntabafate kubera kungorara abahinga bayo umuntu agahangayika mu mutwe bya misi yose akarenganya abandi akarya impfubyi n'aboro maze ntagire n'intono mu mutima kubera yiyakira bien malaki ne profite jamais none ko dushaka ko imana iduhezagira muze by'ukuri iyo mana tuyereke ibikorwa byiza ibikorwa byeranda ndabivuga mu gusohozera
bidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock iwanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka zitanu z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stoke ndafise umuceri muri stoke nece nkandazi ko bizimye none nobimenya gute
mwana we amadukura ko kamusubiza hasi ukamumanura akumva gasigaye nyiratabirenze emwe emwe uwo ni umukuru w'igihugu dufise yariko aradushinyaguriza atubwira ibintu nk'ibyo aturatira amatungo afise ko tukiriwe guma yuzuye nana mukuru w'igihugu yabura stoke yabura amafaranga igihugu cyose cyaba cyamaze gutemba n'uwariwe wese nagira umukuru w'igihugu ntiyakwiye yabura stoke yari yari akwiye kuguma dushinyaguriza twebwe abarundi
Bamwe mu banyagihugu bumvise ayo majambo bavuga ko abategetsi bakomoka mu mugambwe sendede kudede bamaze gukomantaza umutima batumva impanuro izo bamaze kuronka ngo ntizigire uko zingana ngo ariko bakaguma barenganya abanyagihugu abo rero ngo nukubabogoza kuko ngo ataheza bashobora gushikana igihugu
ndagukengurukiye ninete nosi mutoni kuri iyo nkuru muri ico gikorane nyene c'amasengesho mpuzamadini co mu ndwi iheze catunganijwe n'umugambwe SMTD-FDD Patiri Diyodone Nibizi yamenyesheje indongozi zikomoka mu mugambwe SMTD-FDD ko zikwiye gushimira Imana mu gushima ivyo zifise nayo ukwama zibwira ko ivyo zifise aribo bavyironderera Imana itabafashije ngo nukwibuza imihezagiro y'Imana bikazotuma n'intumbero ubutegetsi bukomoka kuri SNDD-FDD bufise yo kuba mu Burundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 idashikwako
bwa kabiri nukudashimira Imana kudashima umuntu yama yirukanka yironderera ntaronka kanya ko gukenguruka kuko yokwishima yishimiriza kuko ariyo yaravyirondereye iby'Imana igumukoreye uyo muntu ntavyabona arabyihitirira hari abarundi benshi Imana yahezagiye ariko bavyihitirira ibyo rero birakura Imana cyacu bayero yarifise tukabona ko ari twebwe dushoboye ibi na biriya ya mana yacu twakuyimika tukayibwira ngo tubise igihugu kidashima kidashimira Imana kidakenguruka abo bantu ntibatera imbere kuko ntibigera bashika ngo narirute naragerageje naratetse umutwe nararonsa akazi nakoresheje umutaho ukwiye abandi ngo simi mwampaye ibyo byose byerekana yuko ya mana ta kibandi ifise ya mana tuyimanuje ya mana tuyirukanye mu gihugu ya mana tugomba kuyisubirira none wokenguruka gute uzi ko ari we wironderera wiha wokenguruka gute uzi ko ari we wiruka wokenguruka gute kandi wiyitirira iby'Imana ikora mu buzima bwawe uko siko Imana bayishyira imbere uko siko twoshyira Imana imbere igihugu cy'intashima cyamamu gushihana kuko ntawukwiza ntawuro ntawushika bama bose barondera gutera imbere kugenda nibyo bafite batabishima tuba turiko turibuza imihezagiro y'Imana tuba turiko turibuza na ya ntumbero dufite tugomba gushikako nitwoyishikako mu gihe tudashima
mu makuru yacu azokurikira tukazobandanya tugaruka kuri bimwe bigize inyigisho uwo musaseredoti w'umukama yahaye indongozi zikomoka mu mugambwe SNDD-FDD aho igitega mu gikorane mpuzamadini catunganijwe na SNDD-FDD
jewe nagiye muri icyo gikorane caba SNDD-FDD nariyumviye ubwanje ingene bafite porogaramu yo kwitaba ijambo ry'Imana abo twari twegeranye ndabarahira ntibasha nukuri mwebwe mukubahuka iyo porogaramu numvise muzoca koko murabiranda ariko ndazi neza yuko tuzobata kuwa amazi
reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye
rekura abana b'u Burundi haheze imyaka 8 ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi biri mu mabohero atagira izina bazira guharanira inkingi z'amahoro twarazwe n'imfura za Afrika Nelson Mandela na Julius Nyerere ngo Burundi buve mu marira madza mahoro arama atsimba tare abo bana bo Burundi nibazira ko barenza amategeko bazira kuyubahiriza bazira imvo za politike zishingiye kwiyamiriza iho nyangwa ry'amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro riyakomokako bazira guharanira iteka n'itekane mucabibarutse kuko mwisi yose ibwirizwa nshingiro ari ryo nkingi ya mahoro kirazira kurera amaboko rigeraniwe haheze imyaka umunani imitima y'inzira karengane iri mu mubabaro n'agahinda ababyeyi babo abana babo bene wabo inshuti n'abagenzi ibirenge bya makurugendo n'akebo ku mutwe bagemurira intwari z'u Burundi zigorewe mu munyororo zizira intwaro y'igikenye wa wundi ati akabi na kabibi n'agasanzi Burundi abana b'igihugu bafunzwe bunyamaswa bafunzwe binyuranije n'amategeko mpuzamakungu arabivye agateka ka muntu iyo ugeze mu mabohero y'u Burundi intuni irakwica amarira akagutanga hasi kuko n'ukuri nta muntu w'ubuntu yobona kabi gakorerwa abana b'u Burundi ngo ntarengerwe rekura abana b'u Burundi uko ibishoboye CNDD-FDD ikibanza cabo simwibuye haheze imyaka umunani imfura z'u Burundi zifunzwe n'inkona zitoteza buri munsi izina Murundi zikabanganira n'ababanyi zikibagira ko aho ziri ejo hatari kure hazoba hari abandi ko hafungwa umubiri hadafungwa umutima w'ubutwari kwifungwa rya Mandela bitabujije isezererwa rya apartheid kurugendo rwerekeze ejo heza ku Murundi wese rutagisubira inyuma rekura imfura z'u Burundi ukibishoboye kuko nta Murundi n'umwe atazi ko zizira ubutwari bwazo ikebuke ukibishoboye kuko nta kibi nko guherera mu kibi rekura imfura z'u Burundi abarundi bahobera ibibondo byabo rekura imfura z'u Burundi imfura z'u Burundi u Burundi u Burundi u Burundi icese gisomwe na inabeza
mu gisagara cha Bujumbura havugwa umukenyezi azwi ku mazina ya Nshimirimana Florence yahaswe kwitaba Imana ku igenekerezo ry'uno munsi inyuma yo gufatwa n'umuyagankuba ariko ararengana n'amaguru neza na neza muri quartier Oiwa Zeimete ya zone Kinindo hafi y'ibitaro Kira Hospital iryo sanganya rikaba ryavuye ku nsinga z'umuyagankuba za Regideso zidafutse bikaba vyunyuwe n'imvura yazindutse iragwa uwo mukenyezi rero akaba yafashwe ariko agerageza kubisa amazi yari yabaye menshi muri iryo barabara uwo mukenyezi yaciye atabarizwa atwagwa kwa muganga aho ku bitaro vya Kira Hospital mu nyuma baca bamwongororeza ku bitaro kwa Kalede ari naho ariko avurirwa agashapu ni kenshi mu banyagihugu kubona ahenshi aba mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi hamahibonekeza insinga z'umuyagankuba zidafutse bakaba bazwa cyane nuko bama babishikiriza ishyirahamwe Regideso ariko ntihagire icyo rikora kubwabo banyagihugu twayaze ngo ntibatahura icyo intwaro ya CNDD-FDD yaje kumarira u Burundi kuko ata kintu na kimwe iyo ntwaro yitayeho mu gutunganya igihugu imyitongo ni myinshi mu banyagihugu bari bafise imitahe yabo muri koperative yitiriwe ubwiza bw'ikawa muri komine Kabarore intara ya Kayanza inyuma yo kwirukanwa muri iyo koperative badasiguriwe impamvu bakababazwa no kubona birukanwe atani inyungu bahawe ku mitahe yabo. Abo banyagihugu bagasaba guhabwa inyungu y'amafaranga bari bamaze gushira muri iyo koperative. Abandi bavuga ko ivyo biri mu busuma bw'ama bukogwa ku ntwaro ya CNDD-FDD. Ubona ko ayo makoperative yose ari mu minwe y'abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe. Inkuru tukesha Kingi Blaise Iranzi.
Abo banyagihugu bahora bahurikiye muri iyo koperative ubwiza bw'ikawa bashikiriza ko bariko birukanwa muri iyo koperative kumvo zidasigurise mu gihe bari bayimazemo imyaka ishika cumi kuko batanguye kuyinjiramo guhera mu mwaka w'2014. Abo banyagihugu bakavuga ko iyo ngingo yo kubirukana yabaguye ko nk'umuravyo kuko atavyo bari bigeze babwigwa. Ikigeretse ko kinababaje bakaba birukanwe atani inyungu bahawe ku yabo bari bafiseyo, aho umwe wese yarafiseyo umutahe w'ibihumbi ijana batanze bacinjira. Hakanugwanugwa ko hoba hari abategetsi bo hejuru boba bivanze muri iyo koperative, ariyo mpamvu abo bato bato bariko birukanwa. Gushika ubu akababaro ni kenshi muri abo banyagihugu kuko iyo koperative yarimaze imyaka ishika cumi ikora kandi yunguka ku mitahe yabo, bagasaba guhabwa inyungu iyo mitahe yabo bari bafiseyo nk'uko bishikirizwa n'umwe muri abo banyagihugu kuri mikro zacu. Ijwi ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe.
Jewe ndi umwe mu banyagihugu wo muri koperative yitiriwe ubwiza bw'ikawa yo mu ntara ya Kayanza. Ni ukuri turababajwe n'akarenganyo turiko turakorerwa. Iyi koperative yitiriwe ubwiza bw'ikawa iri ngaha mu Kayanza muri komine Kabarore. Twebwe tuyimazemo imyaka icumi iriko irarenga. Twebwe turi abanyamitahe bayo, twashizemo amafaranga yacu, ariko inyuma y'imyaka cumi baratwirukanye. Tugiye nk'abavuye kuragira inarume, nta nyungu baduhaye. Abatwara iri shirahamwe ubwiza bw'ikawa ntituzi icatumye bafata umugambi wo kutwirukana. Hari amakuru dufise yo kwizera avuga yuko iyi koperative hariho abategetsi baba barayiguze, ariyo mpamvu twebwe abantu bato bato batwirukanye twikokoye tukajya amadeni tukagurisha ibyacu tugashyiramo imitahe. Iyi koperative ubu yarigeze ku rugero rwiza rushimishije, yari yarateye imbere mugo baratwirukanye. Turasabye ababishoboye bose muri leta na Sebarundi arimwo mudufashe mutugarukireko turabe yuko twohabwa inyungu y'amafaranga yacu ko twashize muri koperative. Murakoze.
Inyuma yo kumva iyo myidogo y'abo banyagihugu bahora bahurikiye muri iyo koperative ubwiza bw'ikawa, bamwe n'abandi bavuga ko ivyo biri mu rukurikirane rw'ubusuma bw'amabukogwa ku ntwaro ya CNDD-FDD. Ubona ko ayo makoperative yose ari mu minwe y'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Abo nabo bakaba barangwa n'iyo ngeso yo gusahura utwo umunyagihugu muto yabiriyicuya.
Ndagushimiye King Blaise Iranzi. Mu gihe hamaze igihe hibonekeza ukutumvikana hagati y'abagize komite y'abaserukira Abarundi baba mu mahanga, Radio Haguruka yarabashikirije ku w'Imana uheze igenekerezo rya 2008 Nzero uyu mwaka wa 2024 ikijanye n'ikete yagarika mw'ishirahamwe Diaspora Burundese uwitwa Wirinda Baniwe aba mu gihugu ca Suede. Iryo kete akaba yaryandikiwe na Eric Niragira arongoye iryo shirahamwe kuwa 2024 Nzero 2024. Ku vyo yagerezwa muri iryo kete, Wirinda Baniwe ko yahagaritswe ku wa cumi Gitugutu 2023 mu mabanga yiwe yo kuba umunyamabanga w'ishirahamwe ry'Abarundi baba hanze, hamwe no kuba uwujejwe gushikira ibimenyeshamakuru n'imbuga hwaniro. Nyene ku vyandikirwa avuga ko ari ikinyoma cambaye ubusa. Wirinda Baniwe avuga ko yari akiri mu mabanga yiwe muri komite nshingwabikorwa y'ishirahamwe gushika umunsi wenyine yandika ikete ryo gutanga imihoho ku wa cenda munyonyo 2023. Wirinda Baniwe abandanya amenyesha yuko atinjira mu buzima busanzwe bwa Eric Niragira ngo abumenye. Kubwiwe Eric Niragira arongoye ishirahamwe ry'Abarundi baba mu mahanga ngo asa n'uwababajwe n'ikete yandikiwe na bamwe mu baserukira ishirahamwe mubihugu bitandukanye hamwe na bamwe mubigeze mu nzego z'ishyirahamwe bakazivanwamwo hatubahirijwe amategeko mu bajyanditse hakaba harimwo wirinda baniwe bamwagereza kudatanga umuco no gusesaguza abanywanyi ba diaspora burundese. Abo bose naho bavanywe mu nzego amakuru dufise avuga ko bakiri abanywanyi b'ishyirahamwe. Wirinda baniwe ubwiwe ngo akaba yaribwiriye Eric Niragira ko atazigera ashigikira ikinyoma canke ubusuma. Eric Niragira akaba yagerezwa kudashikana kuri konti y'ishyirahamwe iri mu Burundi amafaranga agera ku madorari 10,000 yavuye mu igurishwa ry'amakarata y'abanywanyi b'ishyirahamwe. Aho n'ikimenyeshamakuru ikiriho cavyanditse kimenyesha ko kuri iyo konti hariko amafaranga y'amarundi atarenga 31,500. Wirinda baniwe aheraheza amenyesha ko uwibaza ko yoza gusesaguza abanywanyi bariko bakora imigambi y'iterambere ry'u Burundi ngo acahora arigeze kuba indongozi. Uyo ngo naho bohurira eka mbere ngo nta n'ubufasha bwiwe yoronka. Wirinda baniwe yemeza ko akiri umunywanyi wa diaspora ico atarimwo ngo n'ishyirahamwe rirongowe na Eric Niragira. Chote bakunze mwariko muradukurikirana amakuru y'uno munsi ni hano arangiriye. Ndabakengurukiye kuba mwafasha kanya ko kuyakurikirana. Nsubiye no gushimira abitanze batiziganya kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka. Ndakengurukiye n'uwatumye mvuga mugashobora kunyumva. Imana ibandanye kubarinda. Nakawane na ubuta.